This week on the Remo Africa.
Atakuja kukuangalia, mgoje Bwana. Atakuja kukukomboa, mgoje Bwana.
Atakuja kukuangalia,
yes.
Mgoje Bwana.
Hi there, this is Sarah M. Catch me this week on the Remo Africa on Family TV.